Hello guys, we are IPENDO Sounds. Turi muri MD we got. Kwa jomi studio no kwa bimeze.
Bahandi ba byoroshye nyene. Tuko turagerageza gutondeka ibintu.
Utuma biba ministry. Bigatuma biba nyene. Kansubire mu nene. Hari umuhamagaro kandi ivyo Imana iri shanja navyo ikamenya ngene tubaho.
Nihanga.
Muse Vision, Trabashimi Chani.